zonke la ka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane kanti ke ungakhohlwa ukusha usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba esizifakayo Ngiphinde nginamukele kweza namuhla lo mhlelo naye uPromishamase sekune video esabalele ezinkundleni zokuxhumana yomama nje omdala osithike yena wakhulisa ungizwe mchunu kodwa manje akasemfuni nakancane lo mama usho khona ukuthi yena wayikhulisela ungizwe emgada esemncane yonke leyo nto kodwa manje usemjikele akasamazi nokuthi ngubani ulokho emtalabhe njalo nje etalabhele ungizwe ethi ngoba nakhe sedumile akasamazi manje kodwa ke mlaleli ngizokuthatha ke nawe ngikhombise ivideo ngikuzwise ke umama ekhuluma esho ukuthi ungizwe wamkhulisa ezikhalela nje bakithi ecela ukuthi Ekhlunyinise nayo.
Wengize mkhulu. Ubusiness lepolitiki la ukhona. Mina ngikondla uhlala lapha ka Love Life. Ungeyalusho uhlupheka. Manje mina sengiyahlupheka. Awungazi nokuthi ngini, awazi ungiphe ngishisenti ngize mkhulu uphumele nje ngenxa yami. Ninokhura wakho namana naphesheya. Nabe ningenatwa